Ine ndi Musa Noah kuchokera ku YouTube channel cha Tipange Dawa Studios. Ndikukupemphani kuti please chonde for more audios and videos. Please subscribe to our YouTube channel Tipange Dawa Studios. That is our YouTube channel. Please subscribe. Mukatelo ndekuti muziwapeza, mukawapeza. Ma audio ndi ma video akale ndi atsopano. Anga kale ma audio ndi ma video wote sana jambulidwe mukapeza.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuyamikida konsi ndi kwa mulungu Allah. Ndendere ni madalitu a mulungu Allah. Zipide kwa anenin ake onse. Ndi kwa amena akumva ulali ikuwale. Umemudu wake kubirira ndi dangalira. Balu wangu kubirira. Kodi ndi chiani chakunyenga iwe. Kwa mpaka na kumugalukira ambuye wako wachisoni. Iye ndi amena ada kulenga. Ndi kukukonza iwe maone kwele aliwose. Amene anamukondoleta iye. Kodi ubinu wake wachuluka. Ndi ubinu wakupangita iwe kukala wosa samara. Ndi kumasa malamulo ake. Ndi tudi iye akadakala obana jifuno disoni kwa iwe. Saka na kupata ntawu yochuluka. Yoti ukale ndi moyo. Ulaliki wambiri umene wakala uli mkumva. Kumasufu na kuchenjezedwa ndi mashekh. Ndi amena akala akuchenjeza. Indedi, iwe umashita machimu ochuluka kumasushita manyasi kuti mulungu Allah wakone tira zabwino zosa simbika. Kodi iwe, uganiza kuti udzakala wa muyaya mtiko lino. Palibe mneneri amena anakala wa muyaya mtiko lino. Tavetse ila mbali wanga, wopani mulungu Allah, ndipo mfera ni maramuna ake onse. Kunena zona, inu mzawusi ya moyo. Kupanda pake wa dziko lino. Mosa kaika, dziko ni lakuta msanga. Kuma dziko ni meneliri mkuta, ndilosa ata. Kunena zona, inu sumu nalengede kuti mziko njezera zilakola kuzana. Kapena kufuna-funa, ndi kusonka ni sajuma. Kuma mulungu Allah, adakulega ninu kuti mzimu lambia ndi kumukumbukira umoti wake. Motora inu, kwani ditani chimena adakulengerani, ndipo chita nishita zabwino. Chifuka posa chidapa inu mtali kidwa chimene muna achita iye. Ndipo inu mwe nila kudziwa kuti pambuya pamo ya watans pamadza matenda. Pambuya pamo ya mata pamadza ugaramba. Pambuya pamo yo pali infa. Pambuya kwa kazi giga pali msamuko. Tangani mumu akfaro kwa zela mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zeru zopana zipatso zake zabwino. Zili ngati mtambo wopanda mvula. Munthu olemera amene ali wankhansa ndi osathandiza ofutika ndi osauka ali ngati mtengo osabereka zipatso. Mbale wangu okhulupirira. Ndithudi kupirira ndikofunika zedi kwa munthu wina aliyense pa mavuto ndi pa mtendere. Mulungu Allah walonjeza kwa anthu opirira kuti ali ndi malipiro ambiri mu umoyo uno ndi omwe uli mkudza. Mu umoyo uno muli mafuto ndi masautso osiyana siyana monga kusowa mvula, kusowa ntchito, kutha mabanja, matenda osiyana siyana, nkhondo za pachiweniweni ndi zina zotero. Nkofunika kupirira likatipeza fundo lililonse kuti tionetse kugonjera kwathu kwa mulungu Allah. Tamvani mumakufotokozera mulungu subhanahu wa ta'ala muchifungulutso chake chomaliza Qur'an. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Ndithudi mulungu Allah ali pamodzi ndi anthu opirira. Na Yesu mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti as-sabr miftahu al-faraj. Ndithudi kupirira ndi makiyi ochotsera mavuto ndi masautso. Indedi hadithi imene ikutitsimikizira ndi kutiwunikira kuti ngati uli pa mavuto uyenera kupirira ndi kulimbika pogwira ntchito molimbika ndi mwakhama pofuna kugonjetsa vutolo. Mabata ena ambiri kamba kopirira mavuto ambanja monga kusowa kwa ndalama, kusowa kwa ana, kumenyedwa, nkhanza. Mapeto ake nkwadziwitsa akuluakulu osaweruza. Nilo mabanja akufa lokoma akuyenda bwino kamba kubirira balwaga kurubirira atsokole omwazine nawe lero na woso abirira njifuka chakarara iwowo ali atsokoleri kamba kuti panthawi imeneyo iyo na woso adalimbikira mapfunziro na alimbikira sokugira ntchito zina zosiyana siyana lero tu kamba kubirira ndi mabwana ndi atsokoleri ndikofunika kwa munthu wina aliyense Sheikh mlaliki mfumu ogamula mlandu mpunzitsi dokotala ndi maudindo ena onse acha otsogola anthu ayenera kuti akhale opirira ndi oleza mtima tamvani mwakufotokozera ophunzira wa mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwana wa Abbas adapita Uyainat mwana wa Hisni ku nyumba ya chifumu adafika kwa mwana wa achimwana ake dzina lake Hurr ibn Qais yeyo adali mgulu la anthu amene adali kuyandikana ndi mtsogoleri wa anthu okhulupirira dzina lake Umar Hurr ibn Qais adali ophunzira kwambiri ndiponso adali mmodzi wa nduna ya Umar adala kula Uyainat kwa Hurr kuti iwe mwana wa achimwana anga iwe uli ndi mwaiwe ukulu kamba kuti uli chifupi ndi mtsogoleri wa anthu okhulupirira chonde kati pempere ndikufuna kuonana naye atamupemphera Umar adamulola kuti aonane naye pamene iye adalowa mnyumba ya chifumu adalankhula kuti iwe mwana wa Khattab ndikulumbira pali mungulu Allah iwe ife sikutipasa zambiri ndiponso sikutilamula mwachilungamo Umar mtsogole wa anthu okhulupirira adapsa mtima pakadatsimikiza zomumenya nthawi yomweyo idalankhula nduna yake ija kwa iye kuti iwe mtsogoleri wa anthu okhulupirira ndithudi mulungu Allah anamuuza mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti pirira wakhululukire walamule anthu ako kuchita zabwino ndi zachilungamo ndiponso uwapewa anthu osadziwa ndithudi iyeyo ali mgulu la anthu osadziwa chimene akuchita akupitiza kufotokoza nduna yake ija kuti ndikulumbira pali mulungu Allah sana pitiliza kupsa mtima pamene vesi inawerengedwa kwa iye hadithi imeneyi ikutitsimikizira kuti pali anthu ena amene samaona zabwino zimene anthu ena amawachitira kotero nkofunika kuwapiririra ndi kuwakhululukira ndithudi kupirira ndidangalira yimwe yowawunikira kumalo abwino mbale wanga wakhulupirira indedi kamba kosapirira atsikana ndi anyamata ambiri lero akulirira kuutsi kamba koti ena adachotsedwa sukulu kamba kopezeka akusuta chamba kumwa mankhwala ozunguza ubongo kumwa mowa ndikupezeka ali ndi pakati pomwe sadali kupayembekezera chimodzimodzinso abambo ndi amayi ambiri kamba kosapirira ntchito adawachotsa kapena ali kundende kamba kochita katangale ndi ziphupfu ndithudi kupirira ndidangalira yomuunikira munthu wina aliyense kunjira yabwino akadapirira zonsezi sakadakumana nazo mbalongo khulupirira kupita kumamkweza munthu wina aliyense pa udindo omwe sadali kuyembekezera amayi ndi azibambo ambiri ali maudindo osiyanasiyana kamba kuti iwowo adapirira pa malipiro awo ang'ono ndi maudindo ang'ono omwe adali nawo indedi mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunenetsa kuti wabisabr turfau darajat kupirira kumamkweza munthu aliyense opirira pa udindo ndithudi kupirira ndidangalira yomuunikirira munthu aliyense kunjira yabwino mbale wanga wokhulupirira ndithudi abambo amayi anyamata ndi atsikana ambiri atulukira zinthu zobisika ndi zinsisi zambiri kamba kopirira tamvani mwakufotokoza mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam utuhsulu lmasarat indedi kupirira kumavumbulutsa zobisika ndi zinsinsi zambiri ndiponso kumabweretsa chisangalalo. Kupirira ndikofunika kumoyo wa watu wa tsiku ndi tsiku kuti tipeze zinthu zambiri zabwino zopindulitsa, monga polimbikira ulimi wa makono, kukhala bwino ndi oyandikana nawo, kutumiza ana athu ku sukulu ndi kumadrasa, ndi zina zambiri zotukira miyoyo ndi dziko lathu. Tamvani mwakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa miftahu kulli khairi walisimatu min kulli shar, nithudi kupirira ndikuleza mtima ndi makiyi otsegulira zabwino zonse, ndiponso ndi chishango chozichinjirizira kuti nzoyipa ndi zauchimo. Mbale wanga okhulupirira, ndithudi ndikulumbira pali Mulungu Allah, dziko lapansi ladzaza ndi mikingirima ya mavuto osiyanasiyana. Munthu wina aliyense yemwe ali mdzikomo moseyangʼana nkhope, mtundu, kuvutika, kulemera, usheikh ndi udine uliwonse akumana ndi mayesero osiyanasiyana, mavuto ndi matemberero, makamaka kwa munthu okhulupirira Mulungu Allah, mavuto amenewa akhala akulu. Inedi ngakhale Mulungu Allah walonjeza kwa anthu okupirira kuti iwowo ali ndi malipiro abwino, ndiponso ambiri mu umoyo uno ndi omwe uli mkudza, koma anthu ambiri sakufuna kupirira, kamba kofuna maudindo ndi zilakolako zawo zoyipa ndi zonyansa. Mulungu Allah watiyesa mayeso ambiri monga matenda a AIDS, omwe akupulula ndi kuononga miyoyo ya abale ndi alungu ambiri, kamba kamakani ndi ukhutukunze. Tiyeni tipirire poziletsa ndi kukhulupirika, tikatero zikhala zoona zoti kupirira ndi dangalira yomuwunikira munthu wina aliyense. Tamvani momwe akufotokozera Mulungu Allah muchivumbulutso chomaliza Qur'an, wabashiri sabirin, awuzeni nkhani zabwino ndi zachilimbikitso iyo amene amapirira kudziletsa ndi kukhulupirika, iyo amene amati akapeza mavuto ndi masautso amati ndithudi ambuye wathu ndi Mulungu Allah, ndipo ndi kwa iye kobwerera, iwowo ndiwo adzalandire madalitso, chisomo, ulemerero ndi chisoni chochokera kwa ambuye wawo Mulungu Allah, ndipo iwowo ndi amene ali osokosedwa kwenikweni. Mvetsera mbale wanga, mtendere ndi madalitso kwa munthu wina aliyense amene angapitiriza kupirira ndi kumakwaniritsanso malamulo onse a Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndithudi kupirira ndi chida chachikulu, ndiponso chofunika kuti munthu wina aliyense ayenda kumakhala nacho nthawi ina iliyonse, chifukwa choti popanda kupirira sungalime, sungapemphere, sungathandize osowa ndi ovutika, sungaphunzire sukulu, sungakwezede pa udindo wina uliwonse, banja limene sungalipeze, sungagwira ntchito zachitukuko zadera lanu, sungagwira ntchito za mpingo zachipembedzo zanu. Kuti zonsezi zitheke, patience yake iyene akukhala very strong. Tamvani mwakufotokozera Mulungu Allah muchivumbulutso chake chomaliza Qur'an, ya ayuha alladhina amanu istainu bisabri wassalah inna allaha maa assabirin, inu anthu okhulupirira mwa Mulungu Allah funani chithandizo popirira ndipo ochita mapemphero, ndithudi Mulungu Allah ali pamodzi ndi anthu opirira. Tamvani somwe mwakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasabbara yusabbiruhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a min as-sabr, munthu wina aliyense yemwe amapirira kumavuto ndi masautso osiyanasiyana nkumawuzanso anthu ena zaubwino kupirira, Mulungu Allah amamuthangata. Palibe mphatso ndi mphoti ya mtengo wapatali ndi yayikulu yomwe munthu wapatsidwa yoposa kupirira ndi kuleza mtima. Mbale wanga okhulupirira, ndithudi mchipangano chomaliza Qur'an muli mavesi ambiri akufotokoza ubwino wakupirira ndi kupitiriza kukhala opirira ndi odekha. Chimodzimodzinso mzola mkula za mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati kufuna kuti tipeze sabu ine patsiko lino ndi patsiko lomaliza tiyenera kuti tikhale opirira odekha ndi olelalana mbale wako khulupirira mkazi wabwino mkazi amene ali opirira si mkazi kuti akamenyedwa nkhope yonse yatupa ndiye kungokhala kunja kumufusa anthu kuti bwanji ndagwa mnyumba mu ndinaterera ndiye ndazimenyesa pa khoma ndiye basi mapeto ake basi nkhope yatupa ameneyo si mkazi wopirira mkazi wopirira ndiye khayo amene ngati wakwatiwa ndi mwamuna wankhanza mwamuna yemwe alibe mtendere mwamuna yemwe alibe chisoni mkazi wopirira ndi mkazi amene amayitenga nkhani nabire nayo kuchipembedzo kukafotokozera ashehe kuti amuna anga amandimenya amuna anga sakundipatsa zovala amuna anga sakundidyetsa mkazi ameneyo ndi mkazi wopirira kapena mkazi amene angatenge nayo nkhani kupita nayo kubwalo kwa mfumu kukhoti ndi kumabungwe ena oyenera amene amayang'anira nkhani zokhudza ufulu wa munthu ngati munthu apita nayo nkhani kumeneko ameneyo ali mgulu la anthu opirira aphunzitsi opirira ndi aphunzitsi okhawo amene akati mwana ngati sakumva pa sukulu osangomulekerera nkumusiya kuti amusiyeni ameneyo ndi ofuta ameneyo aphunzitsi otero sukulu imeneyo ndi osapirira nchimodzimodzinso mabwana pa ntchito ngati mabwana akukhala ndi anthu ogwira ntchito akumuzunza kumumenya ogwira ntchito malipiro osamulipira mokwanira ndi zina zotero osangokhala ku ntchito zikusowa ine ndinopirira abwana manja amamanga zakundiza kuti munthu ameneyo sali mgulu la anthu opirira munthu opirira ndiye khayo amene angawatengere abwana amenewo ku khoti ku polisi ndi kumabungwe ena oyang'anira ufulu kuti awadzudzule awapase discipline awapase makhalidwe abwino tikatero ndiye kuti anthu amenewo ali mgulu la anthu opirira ngati za uchimo zoyipa zonyasa zikuchitika mdziko anthu nkungokhala osapanga china chilichonse ife ndife anthu opirira kumeneko sikupirira chifukwa mukuononga dziko lanu mukuononga chipembedzo chanu mukuononga banja lanu mukuononga sukulu yanu mukuononga ana anu tamvani momwe mulungu allah akufotokozera muchivumbutso chomaliza Quran inna linsana khulika halua idha masahu sharu jazua wa idha masahu lkhayru manua ndithudi munthu adalengedwa kukhala ochichirika ndi opuluma akamugwera mavuto ndi masautso amakhala onyinyirika ndi odandaula nkumaganiza za chiwembu koma akazipeza zabwino amakhala mbombo amafuna kuti ena asazipeze zabwinozo mvetsera mʼbale wanga atamulenga adamu ndi doti adamu uzira mzimu woyera mthupi lake mzimu womoyo mzimu uja usadakwane mthupi lonse ukuyendera pa mchombo iye adayamba kuchichirika ndi kutakataka kufuna kuyenda ndiye mulungu allah ananena kuti inna linsana khulika halua ndedi munthu ndi ochichirika osafuna kupirira ndi kudekha akufuna kunena thupi lake lili thope mzimu suunakwanire chimodzimodzinso lero masiku ano omaliza kama kolephera kupirira kudekha ndi kulakiza mtima anthu akuchichirika kulowera uku ndi uko kufuna umani njala asanafike pa udindondo mtsikana wa zaka 13 akufuna kuchembeza asanafike pochembeza mapeto ake kumwalira kapena kumwala pa nthawi yochira kapena kutenga matenda oopsa opanda mankhwala matenda a AIDS nawonso anyamata akufuna ubambo asanafike msinkhu oti nkuatchula bambo mapeto ake kuyamba kuba kumwa mowa kusuta jamba kumwa mankhwala ozunguza ubongo mala molimbikira maphunziro chonsecho kamba kopupuluma osafuna kupirira ena alumala ena akudwala misala ena ali kundende adasuta jamba adamwa mankhwala ozunguza ubongo abale anga kupirira ndi chinthu cha mtengo wapatali kupanda kupirira sungachite china chilichonse tamvani mwakufotokozera mulungu allah muchipangano chomaliza Quran fasbir inna wa'da llahi haqqun pirirani ndithudi lonjezo la mulungu allah loti mupeza zabwino muumoya uno njua mwoni mkuza kuzela mkubirira njirona ikulubirirene mali wango ukulubirira kufurika kuwafurika kuzela akulu akulu asipani zandare ndi owa tsakira hao mabungu omwe akuyangalira ada amasiye ndi olumala mafumu ampando ndi nyakwa wazao madokotala kuchipatala asinganga ana mwino akulu-akulu oyang'anira ntchito za boma ndizomwe sizili za boma mashekh abusa alaliki ndi akulu-akulu amabungu oyang'anira zipembedzo aphunzitsi ndi ana asukulu ndi anthu ena onse ubwino ndi kufunika kuopirira ndi kulolerana kuti tikhale ndi malayi wabwino oyamikika ndiponso wamtendere indedi kupirira ndi dangalira lomuwunikira munthu wina aliyense kumalo abwino mu umoyo uno ndi omwe uli mkudza tamvani mumafotokozera mulungu allah muchipangano chomaliza Qur'an ya ayuha alladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun inu anthu okhulupirira mwa mulungu allah mudzipirira ndiponso mudzifotokozerana zakubwino ndi kufunika kuopirira ndi kuleza mtima mukatero muopeni mulungu allah kuti musangalale vesi imeneyi ikutitsimikizira ndi kutiwunikira kuti kukagwa vuto lina lililonse nkofunika kuti tizikhala pansi kukambirana mwa ubale ndi mwachikondi za vutolo tikatero ndiye kuti ifeyo tili mugulu la anthu opirira ndi ofunirana zabwino nzomve za chisoni kuti pa nthawi yomwe sitikupirirana ndi kulolerana mabanja ana ambiri akuzunzika ndiponso akusowa chithandizo ngati muli mdziko kapena mudzi ntchito zonse zachitukuko zimayima kusokonekera indedi kupirira ndiko kugwira mtima pozofuna zake chifukwa mtima atumafuna zambiri ndithudi kupirira mchipembedzo pofuna kufalitsa uthengo wa mulungu allah kuli ngati mutu mthupi kotero palibe chikhulupiriro changwiro kwa munthu yemwe alibe chipiriro ndipo kupirira ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zomwe atumiki ndi aneneri asimbida nazo mbiri yabwino ndiponso ndi chinthu chozikongoletsera anthu okhulupirira ndi anthu oyera mtima ndi anthu abwino tamvani mumafotokozera mulungu allah muchipangano chomaliza Qur'an ulaika yujizauna ghurfata bima sabaru wayulakawna fiha tahiyatan wasalaman iwo adzalipidwa mparadizo wapamwamba chifukwa chakupirira kwawo kumeneko adzalandiridwa ndi malonje abwino mawu amtendere ndi ulemu indedi munthu amakhala akuzungulira pakati pa mtendere ndi mavuto ndipo zofunika zapamtendere ndiko kuthokoza ndi kuyamika ndipo pa mavuto ndiko kupirira ndipo nthawi ina iliyonse imene kupirira kuthokoza ndi kuyamika kungapezeke ndiye kuti chikhulupiriro cha munthu chidzakhala chokwanira ndi changwiro tamvani mumwe akufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabun lilmu'min in asabahu khairun hamidallaha wa shakara wa in asabahu musiba hamidallaha wa sabara munthu wokhulupirira ndi wododometsa zedi chikamupeza chabwino amatamanda mulungu allah ndi kumuthokoza ndipo likamupeza vuto lina lililonse amatamanda mulungu allah ndi kupirira indedi kupirira ndi dangalira yomuwunikira munthu wina aliyense kuti apeze zabwino mu umoyo uno ndi umoyo umenere mkudza mwakhala mukumva nkhani zabwino za mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam zakupirira munthawi yomwe iye adapita ku Twaif mwakhalanso mukumva nkhani zabwino zogwira mtima za mneneri Yobu Ayubu yemwe na Yesu adapirira atampeza iye mavuto osiana siana tie itikale mu anthu opirira olemekezeka Mulungu wathu Allah achiteni anyamata atsikana amai abambo ndi akuluakulu amabungo oyang'anira ana amasiye kuti akhale opirira muzilakulako zawo zoyipa ndi zonyansa zomwe zingaononge chikhalidwe ndi maphunziro ee Mulungu wathu Allah akhululukireni muwapatse chikondi kuleza mtima ndi kupirira anthu omwe akulera ana amasiye oh Mulungu wathu Allah chichotsereni mavuto mazunzo masautso ndi matenda osiyana siyana omwe ali pakati pathu omwe akupangisa kuti tikhale ndi ana ambiri amasiye Mulungu wathu Allah perekani mtendere madalitso ndi chikhululuko kwa onse
amene adali kumvetsera ulaliki wanu amin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ine ndi Musa Noah kuchokela ku YouTube channel cha Tipangida wa Studios ndikukupemphani kuti please chonde for more audios and videos please subscribe to our YouTube channel Tipangida wa Studios that is our YouTube channel please subscribe mukatelo ndekuti muziwapeza mukawapeza ma audio ndi ma video akale ndi atsopano angakhale ma audio ndi ma video oti sana jambulidwe mukapeza